na mukena kambe ka master Xitsonga analyst. Yeah, of course, I'm going to take an album of Dr. Josh Riman, yeah, 2024. Yeah, so, of course, the 3rd of December, as you can see, if you can scroll back account of Dr. Josh Riman, more, if you can scroll back, boom! I say, if you can, if you can post, 6th December 2024, release date, of course, and then from there, oh, if you can, track list, so it's okay, you can master artist style, you can master artist style, you can master artist style, pfula vele vele oh ilo shinga fanele shino thisa le henhla le iku ni fikini swivona ku in red ku fika ku tsala ku running order niku niku oh hi well is checking a unique turn it's different itena a different style as you can see kwala so ita ke ingena vele vele ku track number 1 very bambara featuring Benny Mayengono oh hinkoni swi hi 20 vele vele ku bambara I woman as a single mavena mhaka leyiwa so a ni nga hleketela ku this track ya bambara hi ta tlhe hi ta yi kuma ka the album hi ku vona ka mina ni nga hleketelanga but as it turns out it's here it's a great track it's a good song so of course ku na ti-interpretations to tala swinene about bambara ku swi nga kha swi vula yini mara ku hi mina I think like it's more like bamba to bamba so hi leswi ni yi twisaka swona ku hi ku vhelevhele hi le ka December I feel like a yi vula swona ku bambara 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 like it's bamba to bamba so hi leswi ni swi twisaka swona obviously kuya hi side ra hosi ngopfu like in terms of the albums leswi ni twisaka swona ku a hi leswi a yi zama ku va yi kha yi vula swona kwalano so track yi twini vhele vhele hinkwenu yingwe ya mavala hi ya ti hlamusela track leyi guys a ni yingwe a yi vona ku yi na mavalavala kahle kahle yo ti hlamusela hi yoxe Dr. Josh Riman na ku a hi munhu wo kheta like yi accept anything whether n'wansati i yele boni a hi se yi na problem hambi a ntimini a hi ze yi na problem ya nchumu ku va munhu loyi kahlekahle a i mathata wonke ne ya munhu loyi a tekaka xin'wana na xin'wana a munhu wa problem wolowo na byala whether i ku nwa mucombodi a munhu wa problem munhu wa kona so wa nwa hambi vhele vhele ku ri byala byo durha vhele vhele wa nwa a hi munhu wo khetakheta hi leswi risimu leri va kha ri vula leswona in overall so i risimu ra byala leri in general i risimu leri ra le byaleni so hi ri veka in such a category ku risimu ra le byaleni so hi yona i lari nga directiwa kona and stuff like that and then of course khi hindza hi ku track number 2 thula misava featuring Benny Mayengano na sivara kwalano so yeah already a hi hlamuserini this track a previous video so ku thula vhele vhele it means to keep quiet so a hi kombisini of course swi vula ku a ku vuki na ku rhula misaveni misava a yi vi na ku rhula leswi of course that title yi va ku yi kha yi vula swona vhele vhele so ya swi nga kha swi direct-wini vhele vhele ka leswi va kha swi humelela misaveni so in other words I feel like yi nga tlhe hi risimu leriwa ri va ri kha ri direct ka xikwembu ku xikwembu a xi endli ku va ku ri na ku rhula emisaveni thula misava like xikwembu a xi endli ku va na ku rhula emisaveni loko a ku na ku rhula or misava yona directly siku byeliwa yona ku a yi vi na ku rhula hi yoxe directly so yona mhaka leyiwa so ya ka leyi track hi kona laha hi va vonaka as Limpopo Poison tani sweswi mi swi vonaka kwalano ku na Benny Mayengano na sivara kwalano and then of course hi khi hindza hi ya track number 3 vanhu loyi le n'wana unfortunately laha hi nge kombisi ti-illustrations because loko ni cheka ku humesa tula tin'anga and then ni vo swi nga ri fe ngopfu mavona mhaka leswi ni vo swi nga ri fe in terms of loyi vhele vhele so as it turns out track leyi hi yona ku before ku hosi ngo miss the post mavona mhaka leyiwa so ni ri ku ni kha ni langutisa na yin'wa ti-big fans ta Benny President hi road ku track 3 bomb and then hi road beef so loko ni tsundzuka kahle na ku a ni voni na swin'wana so swi kombi na ku post leyi editiwini because I think a tsale swin'wana yeah as you can see so hi road i khale va cina vanhu beef okay so okay va hi khi hi connecta tilinki leti swi kombi na ku this track yi nga va yi kha yi ya hlamula mhaka leyi Mr. Post lo munhu wun'we ni cinisaka vanhu munhu wun'we ntsee ko va munhu a cinisaka vanhu so swi ti kombi na ku this track yi ta tlhela yi ya hlamulana swo sweswiya mavona mhaka leyiwa in overall already na hentinyana ya swin'wananyana ma leswo kuloyi van'wana a ni loku swi twiseni kahle and stuff like that mavena mhaka leyiwa and then of course khe hi hindza hi ku track number 4 xiseveseve mafumisana featuring Benny Mayengano eyi leyi nga va yi ri long ma yi twa na ngo loko hi khe hi hlaya this can be a diverse track ne Se na swona ku a leyi ta yi hlupha le ni twa loko ni kha ni yi hlanu ni hleketela swo tala ngopfu la such as mi kuma wa xiseveseve va ra ku xiseveseve in terms of inani a ni veri vuseve loko mi kha mi data like vugangu so like ey ni vona yi ri diverse ngopfu ya swi nga maybe kha swi vula swona ku vugangu vhele vhele swi bya fumisa and stuff like that or xiseveseve xa straight vhele vhele swi nga na xiseveseve mazuku ya lawa wena mhaka leyiwa ya and then of course ke ndi ku track number 5 va ku danki dan
feature Ben Mayenga
ya twala ku ya marhandzu leyi ya marhandzu leyi so loko se ni ze ni faka track leswi ka swi ni vangela an issue because ku na clip yin'wana Dr. Joe Sherman a va yi postini ya liya of course ya a wedding i ku track list a ni order a ni yi langute hinkwayo a ni voni ku ri na vito leriya ra wedding like the whole track list a ni yi langute ni velevhele ku hava wedding so a ni tivi ku track yoliyo ku ta ku ri track number ma ku loko ze ku danki dalo swi kuma na ku maybe na swo swi va swi related and stuff like that ke hi ndi ku track number 6 u swi kuma kwihi featuring Ben Mayengani ha guys as you can see I like even under general circumstances hi ta ku swi kuma ku hi kwini it's a difficult track to narrate I don't know what to say about that one ivi hi ndzi ku track number 7 Mahuzeni featuring Ntsako Shirimani of course Ntsako n'wana wa vona lowa xisati vi ri Mahuzeni huza swo ku Mahuzeni hi humaka huza musa so in general loko ku huza munhu i huza in most cases ku va kha ku ri vanhu lavaya ku vele tithavene ni ku lava madinu ya ndhama ya mele tithavene ma in most cases loko va ku munhu i huza hi vona va classify ku as huza ra mhaka leyiwa so ku na ti-categories vhele vhele loko munhu a huma laha se a nghena ti-clubs se i vitaniwa slay queen so ku na ti-categories loko va ku munhu i huza ya lamiya madinu ya ni lamiya ya I hope you understand ya yeah, and then ku track number 8 Ganju ku tsala ku Ganju hinkwenu a swi tiva ku Ganju it's a lock so loko ni kha ni langutisa this track list swi ti komba na ku track liya ya wedding ya kona swa ku either track number 5, 6 or 8 hi laha yi nga kona loko hi vekhe hi langutisa track list leyi unfortunately a swi loko maybe loko a yo vitaniwa wedding a swi ta swi hi oloverini so it's difficult guys it's very very difficult ku va hi nga vula ku track liya ya wedding ya kona i track number manda ma va na mhaka leyiwani then track number 9 Bambara Mix featuring Ben Mayengani Bambara Mix oh swo i remix ne sort of ya ku cincacewa marito le ku himpela se yi le ka soni mikhulu ku cincacewe na marito so i na ti-management ta nyuwana swi le ku cincacweni like a remix it's a mix so obvious Bambara Mix it's a remix i swi leswi hi swi tivaku as remix ka Gaza we know what to expect them then track number 10 Thola Misava Mix nona it's a remix we know what to expect vona mhaka leyi oh we know so loko hi langutisa yona e album leyi leswi ni nga swi notisa i Ben Mayengani like Ben Mayengani hi n'wi voneka track number 1, 2, 4, 5, 6 Bambara leyi n'wana ni remix ya hi to yi le ka 5 tracks in overall leyi n'wana ku remix nje is in 5 tracks so ya hopefully swi ta famba kahle Ben Mayengani all over hopefully swi ta famba kahle because loko hi yingisela his project yi bini swinene ha xi hundza i break the records to tala swinene so since his name is also here hopefully swi ta kha swi famba kahle and stuff like that unfortunately ti-credits ta ti kona laha swa ku va ti endle ti va separate vona mhaka leti va ti endle ti va separate credits so swi loko va ta tlhela va ti humesa another day ra mhaka leyiwa so ya a swi ta saseke ngopfu loko ku ri na ti-credits a ti cheriwini laha vona mhaka leswi vetaka swi ye swi hetisekini but unfortunately a swi ndlisiwangi swona so in overall cover yi kahle as you can see it's good ya it's beautiful yi sasekini yi kahle proper ya even a track list very very a hi ri ka yona you can see ku it's good swi ndliwini swi va kahle mavona mhaka leyiwa so ya hi leswo ta hi khi hi twa yona album hi ti 6 ta December hi ta hi yimerini loko ku ri amukeli bya subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe
u kuma vatswari va karhi va ku compera hehe tintanga ta wehe ta tsata tintanga ta wehe ta tirha tintanga ta wehe ti na yiniyini mara yele ku n'wi languta i ntanga mitsipi i ntanga Bill Gates a hi voni nchumu i ntanga na mali na yena.